barakwiye kuko inkotanyi barabikwiye kandi barashoboye.
Murakoze cyane aba